msika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu aliyemsika Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, akamsika Sheikh Uwesu, akamsika Sayyid Abul Hasan Al-Shaabi, Sayyid Muhammad Al-Badawi.